Thank you. hapa mshokoko
tuko na mchunga panga
Thank you.
Thank you.